Ikamata video ye, mukhala mutadziwa chiyambi cha hip hop ku Malawi. Chidachitika ndichani kuti nyimbo zathu zisinthe kuchoka mmene zinkamvekera mu nthawi ngati chonchi. Kufika mu nthawi ya lero imene nyimbo zikumveka motere. Funso ndikumati inayabwera liti hip hop, inayamba liti anayambisa ndani, ndi ndani amene anabweresa hip hop ku Malawi. Ngati munakhalapo ndi mafunso otere, kapena ngati simunakhalepo koma topic mwaipedza kuti ndi yabwino kwambiri, tiyeni tikhale limodzi chifukwa musiku la lero ndikhala ndikusanthula chinsisi zenizeni zokhuza ndi hip hop. Tiyeni tikhale limodzi. Hip hop ku Malawi idakali pa stage yaing'ono kwambiri. Kaimbidwe kake kamaphatikizana ndi nyimbo za lokolo komanso za Chingerezi zomwe a Malawi ambiri amaziphatikiza ndi kupanga hip hop. Kuyambira pomwe Malawi analandira ufulu wa zipani zambiri mchaka cha 1994, oimba ambiri anabwera pa mbalambanda chifukwa chokuti nyimbo zidasiya kulondedwa kwambiri ngati mmene zinkachitikira mu nthawi ya ulamuliro wa chipani chimodzi. Bwanji tione history yake yoyamba. Mzaka za ma 90 kumapeto, anthu anayamba kukopeka ndi nyimbo za rap zomwe zinkatuluka mzaka zimenezo. Mzaka zoyambirira zaka za ma 2000 oimba ambiri anabwera poyera ndi kuyamba hip hop. Kupezeka kwa makompyuta komanso kufalikira kwa ma software zidapangisana kuti ma studio ochuluka aseguridwe ndipo oimba ambiri azikhala ndi access yopita ku studio ndi kukajambula nyimbo. Itaseguridwa TVM mchaka cha 1999 imene musiku la lero imadziwika ndi dzina loti MBC zidapereka mwayi kwa a Malawi ochuluka komanso kwa anthu ambiri kuti nyimbo zawo zizioneredwa pa TV. Nyimbo ya Wisdom Chiteze yoti tipewe ndiyo inatentha kwambiri. Pakati pa zaka za ma 2005 oimba monga Nospa G, M Crazy, David Galilani komanso gospel anathandiza hip hop kwambiri pokankha nyimbo izi. Gulu la biliwiri limene linkaimba rap lidatulusa nyimbo yotchedwa Deire Deire inachita expose marapazi ena ochuluka kwambiri komanso marapazi monga Criminal A, Bantu Clan, A Real Element, Dynamite komanso Dominant One. Anthu oterewa adaziwika kwambiri mzaka zimenezi ndipo ambiri adapita patali ndi maimbidwe awo. Kumapeto kwa zaka za ma 2000 ndi pamene zinthu kwambiri zinasintha. Bale 1, Basement, Mandela Mwanza, uchamena maziwika ndi zina loti Third Eye, Hyphen, amene kalekale ankaziwika ndi zina loti Young K, Fredo Gisi komanso Tigrini anaziwika kwambiri. Nyimbo ya Tigrini yotchedwa Stand Up inkaikidwa pa Channel O. Koma sikuti iyeyi Tigrini ndi Malawi oyamba nyimbo yake kuikidwa pa Channel O. Ayi, aliponso wina amene dzina lake ndi Real Element. Yes, chosintha ndi Tigrini chinali chokuti nyimbo yake inasewedwa kuchuluka kwambiri pamene pa Channel O. Mzaka zama 2009, Physics anatulusa album imene inkachodwa kuti The Lone Range, imene munali nyimbo ya Cholapisa komanso Gamba imene zidamchukisa kwambiri. Munthawi yomwe gulu la Dear Devils limene linkakhala ku Blantyre munthawi imeneyo linkakondedwanso kuchuluka kwambiri ndipo Dear Devils idali imozi mwa magrupu amene adahita kwambiri chifukwa ngakhale ma instrumente amene iwowa ankapanga ankakhala amphamvu kwambiri mogwirizana ndi hip hop. Iwowa ankajambula nyimbo ku Blantyre, adali anthu amene ankajambula nyimbo za Fredo Kisi komanso adajambulapo nyimbo za woimba uja amene amakhala mziko la America ku South Bend. Yes, tikukamba za JB wa ku Malawi. Ma secondary school ambiri antawni komanso skulu za Polytechnic ndi Chansa College zinali malo amene anthu ambiri okonda hip hop ankakumanirana ndipo ma rappers ambiri ankaonesa lusolao ma visual komanso ma social weekend. Ma 2010 kulekeza 2015, marapazi ochuluka adaika nyimbo zao pa YouTube. Yes, komanso ma website osiana siana. Iyiso tu ikale ka tawi yomwe yofanya nako imene muntawi imene hii padali mwayoja umene a malawimusic.com. Komanso a Reverb Nation ma website amene wa adachuka kwambiri ku Malawi. Makamaka malawimusic.com chifuwa kuti iyi ndi ya ku Malawi. Anthu ochuluka kwambiri adapezapo access chifukwa zidali zosavuta anthu kuchita upload nyimbo. Koma fonso mwina ndi kumati why tiri ndi hip hop gospel tirindi gospel yembida mu hip hop. Okay, mu nthawi yomwe hip hop ku Malawi idayamba kusongola, mu nthawi imene hip hop ku Malawi idayamba kubwera pa mbala mbanda, ena oyimba a gospel adasintha kuyamba hip hop. Izi zinkasapotedwa kwambiri ndi manyanda nyasulo, DJ Kali, KBG, Double Z, Liu C Scripture, Asozi, Erasto, Crossover, Suffix, ndi Sinta. David Kalirani anatusa mixtape yochedwa Spirit Field, Speed Skickers. Izi zinabwelesa poyera a Kristu ambiri oimba hip hop ku Malawi. Anthu ngati Obre Mvula anabwelesa moto popanga collaborate ndi oimba akunja monga oimba ojwa ku Britain zina lake Jahaziel komanso True the Name. Nyimbo zake zinamveka patali. Munthu wina amene video hii sitingamalize tisana mufotokoze bwinobwino ndi Suffix. Ndizosa kaikisa kwa inuyo kuti Suffix ndi oyimba amene adakali mu list yathu chifukwa kuti iye ndi amene adakaimba abe ndipo hip hop gospel yake idakali yomwe ija ya hip hop ndipo adakaima abe pa hip hop koma adakaimanso ku gospel. Yei, waimbapo ndi anthu ngati Lihu komanso Luki, amene yei ndi nsikana koma Lihu ndi nyamata. Yei, wapangapo zinthu zambiri zo siyana siyana zimene anthu ambiri musiku la lero ama ziyamikira kwambiri kuti hip hop gospel inapita pasogolo. Yei, adaimbapo onso ndi waimba uja amene ama ziwika ndi zina lokuti Gwamba. Yes, tukukamba za Duncan Ziyambo. Nyimbo zambiri za hip hop zima imbidwa mchiyankhulo chachichewa komanso chingerezi. Koma muzaka zino zakumapeto anthu ambiri akuchita prefer ndi kuyamba kuimba nyimbo mziyankhulo zawo apatu tikuyamba kuyankhula za chiyao komanso tikuyankhula za chitumbuka zimene ma rappers ambiri komanso oimba ambiri akubwera ku ziyankhulo zinthu zimene zizi. Ngakhale kuti maimbidwe adakasintha ndi nthawi koma pali oimba ena amene adakakamirabe kuimba mu chamba chakale cha hip hop komanso kuphatikiza popo oimba ambiri adakakamirabe style ya hip hop amene oimba ambiri akukakamira ma style amene akumabwera panopa akaimbidwe ka hip hop. Makamaka onthu ochuluka adakakoperabe kaimbidwe kama Americans ma rappers aku America TI mongo chula oimba ochepa chabe. Mzaka za ma 2010 kufika mzaka za ma 2020 ma artisti ochuka munthawi imene yoyo ngati Physics, Gwamba, Malemo Matse komanso Pixie nyimbo zao zidachitidwa kava kwambiri chifukwa kuti nyimbo zao anthu ankachita kava matopiki ama ubwenzi kukhala nthawi yabwino komanso ndi kukhala munyengo ya ma struggles. Yes, anthu awa adapita adapusha kwambiri kaimbidwe osabisa muzinthu zimene zikuchitika in real life. Ngakhale kuti nthawi zonse anthu amafuna nyimbo zimene zili updated, anthu ena adakachitabe prefer nyimbo za old school zimene zinkaimbidwa ndi anthu monga Aeroplanet, Third Eye, Dominant One, Black Mind, Mahiri, Eminent One, King's Rifle, Sage Poet, Genetic ndi C Scripture. Maguru awa adakomesa nyimbo kwambiri mzaka zawo ma content awo kamena kuti maimbidwe awo mene amalembera amakhala a old school koma ndikhulupirireni zimakhala zabwino kwambiri. Koma ano ngakhale kuti zidakali choncho oimba ena adakachitabe prefer kuimba hip hop ya western local sound ndipo anthu ena amene amapanga izizi ndi ngati Tigreen ndi oimba mwa oimba angapo amene amakonda kuchita kuimba kaimbidwe kusatizira nyimbo ngati za ku America komanso kuphatikiza apopo iyeye amakonda kuphatikiza kwambiri ndi chikhalidwe cha nyau komanso moyo wa kumudzi mu nyimbo zake zimene zimaoneseratu mavuto komanso chikhalidwe chonse cha ku Malawi sitingakambe za hip hop titaiwala ma producer komanso ma radio DJ amene adapusha kwambiri hip hop mu nthawi imeneyi ena mwai wawa ndi ma pioneer tikhoza kutchula kuti ndi ma pioneer kunkhani yokhuzana ndi hip hop anthuwa ndi monga dominant one dynamic match beat dear devils cond one justice divine q malewezi taps bandawe diesel general reads sonye kas doka propi trick beats bludge and rebel music aliponso ma DJ angapo monga DJ Dr. Gwines komanso Kenny Clips amene anathandiza kwambiri kuti nyimbo za hip hop zipite pasogolo kwambiri pali mpikisano ochuluka kuti kodi dolo ndani ku hip hop yachikhalidwe cha Malawi koma funso ndikumati anthu onsewa pindulawo ndi chani. Yes, takambapo za oyimba a old school, takambapo za oyimba a new school, takambanso za oyimba ngakhale a gospel. Chimene sitinakambe pano ndi cha oyimba amene amatukwana. Koma funso ndikumati oyimba onsewa amapeza pindu lanji. Mofanana ndi maiko ambiri amu Africa. Monetization ku Malawi idakali vuto lalikulu. Oyimba uchuluka amapeza ndrama kugwirisa ntchito mashow komanso kuphatikiza apopo akapeza mwai okaimba ku Lake of Stars Festival komanso Sand Music Festival imene imabweresa pamozi oyimba uchuluka ambiri aku Malawi mogombe la nyanja ya Malawi oyimba ena monga Fredokisi komanso Physics adali oyimba oyamba kuchita secure ma deals ndi ma sponsorship ochokera ma organizations osiyana siyana kuti nyimbo zawo zizipitirirabe kuimba pasogolo ngati boma silitenga step popempha a Google komanso pokambirana ndi ma companies aku Malawi kuti azilengezesa malonda awo pa Google komanso boma lichite push a Google kuti aloleze dziko la Malawi likhale nawo pa mgwirizano komanso pa ndandanda wa maiko amene akhonza kuchita monetize ma videos komanso ma content aku Malawi oyimba aku Malawi akhonza kuzakhalabe oyimba osauka amene azapitirira kupempha drama mu kalamba wawo kwa mafansi amene adawasangalaza mu nthawi imene iwowa adali pa peak ngati mwaikonda video iyi ndithokozeni mwapadira pochita subscribe. Ndathokoza kuti mwafika kumapeto kwa video hii. Sam Mavita TV. Like this video ngati mwaikonda. Oneraninso ni video ina iye. Until next video. Goodbye.